Radio Pubblica Stricchezza. Radio Pubblica Stricchezza.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwishyirizwa na Josiane Muzaneza.
Ndabaramukije nshuti nangu bakunzi ba RPA mwashimye guteramana natwe kaze murano makuru yo kuri uyu w'Imana igenekereza rya 14 myandagara umwaka wa 2022 agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Abarundi barabandanya gutaka batabaza ko inzara iri mu kubatsinda mu bana. Uyu munsi turabashikiriza uko ibintu byifashe mu ntara za Ngozi na Makamba aho ibiciro by'ibifungurwa byose byankenerwa bitera biba umurengera na cyane cyane kuvaho hatanguriye kuvugwa ikena gigitoro. Abakozi b'ikigo Ber baragirizwa n'abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba kuba babiba igitoro baranguriye mu gihugu cya Tanzania. Ubunyonyezi abo bakozi b'ikigo cya leta kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi bakorana n'abajejwe intwaro muraza kubikurikira murano makuru. Murano makuru turaza no kubashikana mu ntara za Rumonge na Cibitoke aho abanyagihugu baho bavuga ko bibagora kuronka aho bagurira umuyaga nkuba ibiheza bikabatera uruhombo runini na cyane cyane kubakora ibikorwa bikenera uyu muyaga nkuba. Aya n'ayandi ni mukanya isase ndabaramutse nongere ndabahanikaze mwido nito. Ndasubiye kubaramutsa dore no makuru mu bijanye n'umutekano aho ubwo bari byinshi mu banyagihugu muri komine vugizo mu ntara ya Makamba bitewe n'inyimenyerezo ya gisirikare imaze iminsi kugwa n'imbonera kuri za CNDD FDD muri iyo ntara. Abo banyagihugu basaba abajejwe intwaro guhagarika ibyo bikogwa kuko uretse ko bitabahumuriza ngo binababuza gusinzira kubera ugwamo bw'izo mbonera kuri. Ido nido na Emmanuel Niyungiko.
Iyo myimenyerezo y'imbonera kuri za muri komine vugizo ihuriramwo ugwaruka rw'umugambwe CNDD FDD kuva ku mitumba yose igize zone gishiha. Bamwe mu banyagihugu baho bavuga ko izo mbonera kuri ziheza zigahurira aho bita mu rugaragara kabiri mu ndwi, ni ukuvuga ku munsi wa gatatu hamwe no ku wa gatandatu. Uyu munyagihugu avuga ko iruhande yuko zikora iyo myimenyerezo zibarenze urwamo, byinshi mu byo izo mbonera kuri zikora ngo bigaragaza ko hari icyo ziteguriye mu minsi iri imbere.
Mutumba yose igize zone ya gishiha kugahurira ahantu bita mu rugaragara ku munsi. Muri abo bantu rero bashitse bitabiriye ibikorwa by'intuze ya karate tera amakenga rero abanyagihugu bahegereye ko barakora ibyo bikorwa baravuga urwamo rwose bakabyina n'indirimbo nyine. Abo mbere bakavuga barahegereye ati murazi ibikorwa bakora n'ibikorwa nyine bikabisha n'ibyo kwitegurira n'izingwanya cyangwa ko bari igikarate bakahegereye nyine karimo nk'ibijyanye n'intuze no kwiga.
Abanyagihugu bo mu rugaragara babandanya bavuga ko iyo myimenyerezo iba mu masaha y'ijoro byongeye bakavuga ko kimwe mu bibatera amakenga ari uko n'uwahoze ari mu santere wa komine vugizo Hakizimana Irehe ari mu baba bahagarariye iyo myimenyerezo naho bagerageza kubihisha.
Kubiba mu ijoro kuko ababa bavuye yo bavayo 12 kandi bavuye yo bavayo mu ibanga babiri babiri kugira abanyagihugu nyine ntibabimenye. Ahantu hitwa mu rugaragara no kuvuga ni mu gitara cya leta ahantu hari kure y'imihanda. Ibyo abanyagihugu bataba amakenga kuko ari iyo ngo baravugirwa amagosi cyane rurenze rurenze babigiramo umunyegero kandi bakababara ari mu santere bavuga icyo uwakuwe witwa Yaya Hazimana yuko yoba ari inyuma. Abanyagihugu rero bagatangara kino ni ibintu uko biba n'abategetsi na mu santere abiri.
Kuri ivyo mu ruganda rwa radio RPA twagerageje kurondera buramatari w'intara ya Makamba Francoise Ngozirazana kugira ngo atange ihumure kuri ayo makenga n'ubwoba bw'abo banyagihugu ariko tukaba twamukenye.
Emmanuel Niyungiye ko tugira aho nyine mu ntara ya Makamba bamwe mu bapolisi n'abakozi ba OBR baragirizwa n'abanyagihugu ko babasahura igitoro baba baguriye mu gihugu cya Tanzania. Igitoro abapolisi n'abakozi ba OBR ngo baheza bakaja kugurisha amafaranga y'umurengera. Ni muri Emile Nibasumba.
Mu gihe na gigitoro ari kibazo rusangi mu Burundi, abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba ku rubibe rwa Tanzania bo bavuga ko basa n'abari mu gahengwe kuko bajabuka muri ico gihugu bagaheza bakagurira igitoro kuko hoho caboneka.
Niwe sasanze na hoho ico kibazo cyane hari tayimanyo abavuga ko bara Burundi fi mu Burundi tatubye abacyaza bagezwe ku mupaka aho bakaho matasho dostasero dringa nyere ku mupaka batangira no Burundi hari tayimanyo abarundi bose kuja kongere gitoro ama yasi ama kubox ino tukai nyeshi zuburuni ito ziri mutaya makamba kubaza yito kandamia
aliko abanyagihugu wabuga kubi nuja tanguye kuyangara kubahaba polisi na wakozi ba OBR watangulie kubzisu kamo
wali mugwe wa polisi beyeri wale akume uja kumupaka Nago fatani gitoro kachak pambo nasifu gutakia ino dokai da wakumisera kidana mufiji gupongo naho rero kije kudaraza kurego gitoro nakulanga tumbe kumukoi sinaka ndabiye kumugura ko kiritiro igende ku 12
abo banyagihugu bavuga kuko kubambura gitoro bagatako bakagaruka kukibagurisha ko ku mafaranga yo murengera ari byo byatumye nibiciro bya byo kwiyunguruza cyanki by'ibiribwa bica byiyongera
arakoze mila nibasumba mu bijanye n'intwari bereye naho inyuma yaho leta y'u Burundi sohore itegeko rigiye kugenga abarundi bose bakorera mu bihugu byagiranye amasezerano mu bijanye no guhanahana abakozi bamwe mu barundi bakorera mu bihugu by'abarabu bagize ico bashikiriza RPA yaganiriye n'umwe muri bo akorera mu gihugu cha Kuwait amenyesha ko naho bashimishwa no kubona bagiye kuronka aho bitura mu gihe bagize ingorane iryo tegeko rije kubakandamiza kuko kubwa bivyo leta irikirakora ataho bitaniye n'ubudandazwa rw'abantu tumukurikire
Kwe turi ino mwarabu, kukatukutu wa anje, hamoe mashiri hamoe rinyeza. Kwe rapide yuko, uruda tu haparo mchivazari mwenye uvihugu, yani tumpawa anu, vatosiru kila, tukaronga, iyo dufisiri vazo, tu hapati itura, yari shizu. Ariko rero ngiye mu rundi umurundi ruhande ntabwo ari sisi uwo muzwayo nashyira hamwe nuko numva ibintu byaho ari ibintu birebire kuko uri kurumva yuko umukozi azokora amahera agashyikira mu banki nkuru y'igihugu bakaguha ari bo nyine buba baguhaye ayo mahera rero barayaguhaye ntibabuzayo bakase umvuga kuyaranangaye uri kubera ubuzima abantu ducyangwa muri bino bihugu umuntu ajyamata asindiriye umuntu yirirwa ahagaze nk'igiti amaguru ugasanga atarakurya umutwe uramenetse ibikorwa bikaba byinshi usumva rero umaze ukwezi kose uhagaze umaze ukwezi kose utarona agahembe udahema hanyuma ngo amahera nibo bayaguhaye mu maboko mu Burundi urumva umuntu azaba aronka angahe urumva yuko iyo ngingo si nziza ahubwo mbona yuko ari ingingo yaje kudukinyiza mu mahera y'i Burundi baraguhaye idolari ijana baguha angahe urumva rero amahera bazoba bari kuyagukata ingingo yoba igiye kudukinyiza twebwe abakora nibo baba bariko barunguka abandi nabo bakorera zabe
RPA
Murukurikirane rw'amakuru tumaze iminsi tubashikiriza mu bijanye n'iduga rirengeje ry'ibiciro by'ibifungurwa byankenerwa uyu munsi tubashikana mu gihugu hagati bamwe mu banyagihugu bo mu ntara za Ngozi hamwe na Makamba bemeza ko ibyo biva kwikena ry'igitoro benshi imbere ubu bakaba bavuga ko hageze aho bitakibashobokera gufungurira abana babo incuro zibiri ku munsi abo banyagihugu bakabona ko namapfa ashobora gutera umwanya wari wose mu gihugu narya n'umwimbo wabaye muke cyane uyu mwaka kurikira bamwe mu baganiriye na RPA
Amuntara ya Makamba, hafi ya makumine yose na mazone ya sikwere, sinoboye kwa ingara gusa, hagikuza na mapfa. Chachani biturutse ku bitoro n'umwimbo muke wagiye uraboneka. Ubu n'abajya kuraba urutoro hirya no hino, ahantu bahagenda ku 200 bahagenda ku 110. Ibyo rero bigatuma sinoboye kurangura bizimba cyane. Byinshi by'unyura nta mwimbo wabonetse. Kihagi ubu ikironko igeze ku 150. Isho y'ubugore igeze ku 200 hari indi kuri soro kituga y'ubugore igihumbi ikavuze coco amateke yarwaye ibijumbu ntikiboneka ugiye kwiraba icyo kibijumbu kirashyira nk'igihumbi 150 ubu nta muntu agishije kugabura umwana kabiri ku munsi bagerera ibitereka baze kurya saa 8 z'umurango kugira ngo bamwe bace aryamuka abishoboye ari nanatahagira bya saa 7 no ku mugoroba ariko imana nyinshi ubu ijya rimwe ku munsi hejuru tuba tuvuga yuko ikigori kigiye kwinjira mu mihana
hari ibiharage bita kinure cyangwa musirimu byahora bigurwa mu gitubasa bigeze kuri mili 5.5 aho byari ibyo kuwa mungu heza hariho bimwe bita jone byahora ari mili 200 none ubu ni 2600 umuceri witwa kigori bahora ari 2 litres na mashini 2500 ari umuceri witwa gitega cyangwa wa kirundo bahora ari kuri 2200 kubageza kuri 2800 naho umuceri witwa mu Tanzania bahora ari 2200 na mashini 2800 ibintu by'amavuta byo byo nibugasera atari kiro cy'amavuta kanya kavuni kageze kuri 2000 ari kahora ari 1000 yarumva ko ari ubugasera kwezi Ile kugira ubeho biragoye n'umuceri nta bantu bakurya benshi ibintu byose biriko biraduga kubera transporo hariho n'abandi batabara hebe kubikora bakuru bigoye
mu bijanye n'imibano nyine n'abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bari dogera ishyirahamwe Regidezo bavuga ko ritatunganije neza ibijanye no kubaronsa aho bagurira umuyaga nkuba ni mu gihe abajejwe ico gikorwa bugara ibiro byabo kare ibitorohereza abanyagihugu baho muri rusangi na cyane cyane abakora akazi gakenera umuyaga nkuba ni muri ya Marionge irakoze
Munara y'Cibitoke abanyagihugu bose bagurira amayinite y'umuyaga nkuba ku biro vya Regidezo biri ku mugwa mukuru w'intara aho bugurura guhesa 2 n'igice mu gitondo bakugara isa 9 inyuma ya saa 6 inyuma y'ayo masaha nta muntu asubira kuronka ahagurira umuriro ivyo bikaba bitorohereza abanyagihugu baho nk'uko umwe muri bo avyigana
aragirije ari ta 10:11 naho bari sandiri joro amayinite boyeye ko mambo cyo cyangwa bashizwe Masih bersuara mak ramai ni suka pura. Ariko ati kibasa tabuko sebarawa kutabarawa mirako masyarakat kudana ga jadi jadi awal isu patiamu masih kutu zantuk kuria amal ini cuman jadi jadi ariko hero isai cinta tu mutaga aru karwamu agataha
Nkuko amakuru dukura mu ntara ya Cibitoke bimenyesha ngo iyo hageze mu mpera z'indwi bibibindi ibiheza bikabangamira urudandazwa rwabo na cyane cyane kubakora ibikorwa bisaba umuyaga nkuba
umuco wa gatandatu iyo regidezo ntiyugurura mugabo ivujumbura regidezo nta mutsinyumwe icugurura isa ku yindi ariko ahanye mu ntara iwacu kwa mungu bagoya kujya amabanki yugura yugura saa yine Akhirnya kita tahu. Walaupun dia dia tu kau yang main ni, tapi si macam ni tu tuan muncir dia main ni kau boleh aku ofis terakhir, awak siapa awak
Kuri izungorane z'abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke uruganda rwa RPA rwarondeye George Icintije atwara Regidezo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ariko nacyo yashimye kubivuga ko amakuru ava mu bamwegereye avuga ko ivyo bitumwa ahanini nuko batagiraho babika amafaranga ari nacyo gituma bakorera ku masaha y'amabanki gutinya ko yugara batabitse ayo badandaje
Arakoze Marie-Ange irakoze hizombora ni hinziri mu Cibitoke gusa kuko no mu ntara ya Rumonge niko kuko abanyagihugu mu gisagara cha Rumonge bavuga ko ari kenshi bakenera umuyaga nkuba ariko bakaburaho bawugurira kuko iyo shirahamwe rikoresha abakozi bake muri ico gisagara kandi nabo bake mu ntibaheze ngo bakore umwanya wose kugira bakenera umuyaga nkuba bawuronke igihe cyose bawukenereye ni inkuru twateguriwe na Onesime Dushimagiza
Abenshi muri abo bidogeshira muri Regidezo ko ribananiza mu bijanye no kugura umuyaga nkuba n'abatubwira ibyuma bakenera umuriro umwanya wose w'akazi abakorera mu mazu y'ukumwa abacuruza amata eka n'abandi bose bakenera kugura umuyaga nkuba n'inyuma y'amasaha y'akazi abo banyagihugu bo mu gisagara cya Rumonge bavuga ko ishyira muri Regidezo rikoresha abakozi bake muri icyo gisagara kandi abakenera umuyaga nkuba baragwiriye bavuga ko mu masaha y'akazi batonda umurongo muremure bari kugura amayinite akoreshwa mu kurongo umuyaga nkuba hakagira n'uko isaha yo kugara ibagera ko batarashikirwa bavuga ko inyuma y'amasaha y'akazi atanahamwe mu gisagara cya Rumonge bashobora kuronka bagurira umuyaga nkuba basaba ishyirahamwe Regidezo kongereza abakozi ryongereze n'amasaha y'akazi kugira ngo uwo wese akenera umuyaga nkuba awuronke naho ba mu ijoro kugira ntabe mu kizime kandi yari afite amafaranga yo kugura Mu ruganda rwa RPM twashoboye kuronka Jean Albert Manigomba arongoye ishyirahamwe Regidezo ngo agishe ayivuze ko
Tuti namwe bakunzi ba RPM ni kuri ino nkuru ya mugenzanje Onesime dushimagize dusozereye ka makuru twabateguriye kuri uyu w'Imana igenekereza ya 14 myandagara umwaka wa 2022 mwakoze mwe mwese mwaduteze abiri bakoze nabagenzanje bafashije kuyatororokanya nibagiye abahinga b'ivyuma batumye ano majwi abashikira tankomanzi Jose Nimuzane zana rikonda yabashikiriza nkaba ndabikiye abantu ndabikuriza kururanirwa mu bani no mu byanyu Imana ibandanye n'Uburundi n'Abarundi naho utaha